Molweni. Namhlanje sizokwenza lo mzekelo osuka eMelika. Nguxande lona. Wenziwe ngezikweri eziyi-9. Kuthiwa la macala onke ayalingana kwangoba singohlula elinye icala ngelinye siphele sifumana u-1. Umzekelo wale nto ndiyithethayo kukufumana u-5 no-15. U-5 uyangena ku-5 naku-15. Ungena kanye ku-5, ungena kathathu ku-15. Ndicela niyimise apha ke ngoku le vidiyo. Nizame umenza lo mbuzo ngokwenu phambi koba mna ndiqhubekeke ndimenze. Sizoqala ngalena ingaphakathi ngoba ngeyona incinci, ngeyona ilula. Masithi amacala onke alingana no-x. Lena indawo sithi inamacala alingana no-y. Ndizayibhala ngaphakathi kwesquare eyoba amacala alingana nantoni. Lena yona inamacala alingana no-x udibanise u-y. Lena inamacala alingana no-2x udibanise u-y. Lena inamacala alingana no-3x udibanise u-2y. Lena yona inamacala alingana no-5x udibanise no-3y. Lena lona inamacala udibanise u-4x no-4y. Lena yona inamacala udibanise u-8x no-4y. Lena yona inamacala udibanise u-4x no-5y. Ngoku, eli cala likhulu lilingana nodibanisa amacala ezikweri ezizimbini. Sifumanisa ke ngokuba sino-13x, sidibanise u-7y. Kweli icala. Ngaphayana kwela cala, sino-8x udibanise u-9y. Kuba ingoxande lona, siyayazi ukuba kumele la macala alingane. Loo nto ithetha uba u-13x udibanise u-7y, kumeba uyalingana no-8x udibanise u-9y. Sizobeka o-y bodwa no-x bodwa. Siphela sifumana u-x ulingana no-2 phezu ko-5 umphindaphinde ngo-y. Kodwa asikagqibi. Phaphezulu sino-12x udibanise u-9y. Nasezantsi, siphela sifumana le nto inye, u-12x udibanise u-9y. Ayisothusi ncam le nto ngoba siyayazi uba la macala meba ayalingana. Masithi ke ngoku u-y ulingana no-5, u-x ulingana no-2. Ngoko sizofaka loo manani phana sizokwazi ukufumana impendulo yethu. U-13x xa umphindaphinda ngo-2 ufumana u-26. U-7x yena xa umphindaphinda ngo-5 ufumana u-35. Icala lethu eli lilingana no-61. Phaphezulu sizoba no-24 udibanise u-45 uzophela esinika u-69. Ngoku sifuna i-perimeter. Siyayazi uba amacala amabini ayalingana namanye amabini ayalingana. Loo nto ithetha uba sino-61 esizamdibanisa no-69. Siphinde sidibanise omnye u-69. Nomnye u-61. Impendulo yethu iphela ingu-260. Niyabona uba binganzimanga kangako. Ezazi kweri ziyi-9 ziphele sisinika impendulo yethu engu-260. Enkosini.